Kitu si kitu chupi mkononi. 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 Chupi, chupi, chupi.
Chupi mkononi.
Chupi, chupi, chupi.
Chupi mkononi.
Chupi, chupi, chupi.
Chupi mkononi.
Chupi, chupi, chupi.
Chupi mkononi.
Chupi, chupi, chupi.
Chupi mkononi.
Chupi, chupi, chupi.
Chupi mkononi.
Chupi. Ndio kwanza kwa kumuza kifaa chochote. Kwa tena. Kwa tena dadangu.